Yes, bakunzi ba Isaac TV murabibona rero abantu ni be cyane imiduga ari myinshi cyane ikiro gitaramo kiri muri Irijoro nyene Irijoro nyene aha ni muri Ingo Club gisagara cya Bujumbura hahiye wambwira abarimyi ngo hahiye hahiye Isaac TV rero na team yacu umuduga wacu wabonye twashitse Juma Jux ari kuri kamera nkuko byama turi nje rero ni show masterland navuga yuko ari show iza kuba idasanzwe iza kuba irimo utuntu twinshi cyane savye yuko ndasaba yuko sawa yuko abantu bose bakurikirana Isaac TV kuri no mwanya bo dukurikirana neza kuko ari abakoniseri benshi hari ibintu byinshi biza kuba nga Sabon ni bon
fresh muzi wa kazi safi kabisa
witeze iki kuri no show ya Masterland now tutari njiri ndani kuko dushitse ubunyene
so niteze cyo cangerageje kuri abahanzi rona ko huzuye ameze fresh hari full natwe rero turinje tumese ama bari hanze bose babibone byose kuri kuntu biko biragenda byose
okay
yeah.
Nice kabisa murabona rero kuri no mwanya nyine biko biraba kuri Isaac TV turaza kubereka byose hari ibintu byinshi biza kuba ngaha ndabitsa yuko uno munsi nyene ari umunsi mukuru w'amavuka ya Masterland ugishika ku muryango urabona neza yuko Masterland yitabwe ku rugero rwo hejuru cyane turi saa 3 ijoro mu gisagara cya Bujumbura abantu ni benshi kuri no mwatuvugana ni saa 3 ijoro abantu ni benshi cyane nuvuga yuko Nakim Junior yahashitse voila nuvuga yuko abana ni benshi DJ Mario DJ Mario nakuaje bro
nzuka mwingi
uko bien
kama kawa
uraberewe sana mzee DJ Mario wewe kuna una DJ vitu
mimi naenda kazini saa hizi
unaenda kazini
eh
show inaisha
leo niko na Friday party don't stop mwanangu
kubaride wala umeua wewe ureba wamita DJ Mario yareba DJ official wa star benshi cyane banatasha bandi banabandi benshi uracakuta madiri urabona yaraba yasha kwa bosi kitambi kimekuwa kitambi eh Mario, kule ndani pako vipi? Hali ndani ameze gute kwanza. Mbe Mario, wana kirunduzi.
Ndakizi cyane. Hali ndani ameze neza, harashajije, ibintu bimeze neza cyane.
Kabisa.
Yego.
Abantu urabona baberewe, baryohewe.
Cyane gose, cyane gose.
Masterland yashitse?
Narashika ariko agira shiki.
Okay. Sawa, dutu tubunyene. Merci sana wewe, big up sana bro. Urabona wakonese. Abakonese ni benshi cyane, eh? Nakwaje bro, meze neza.
Manager.
Totally live bro. Twashaka tumenye. Mbe witwande.
Jerry.
Eh?
Dinto Konkoni.
Inde?
Konkoni.
Konkoni?
Yeah.
Konkoni indani hameze gute.
Ari fresh gusa tukaje kumsupporting kumsanyo wacu Masterland.
Wewe of course abantu bako turakunda mwana kuri Isaac TV ashora kuba batana kuzi wanashima. Amazina ni Alvin acyiruka mana we Alvin ndabigire inyege ndabira Alvin ndabira. Ariko nkuwe ndawirutse ko yo bazizi iki vrema. Reka ndamwihoze. Eh bro, no cyiruka. Anashindwa so ntacyo bitwaye murabona yuko abantu bose rero ngaha bameze neza cyane abastar badanduganye bashitse nyerekera urya mugabo hariya ndabira ariko ari nyegeza Alvin ndabira Alvin ariko Alvin uko nyene vrem Alvin Smith rero yaze yashitse yaberewe sana vrem Alvin. Voilà, tout le travail que vous avez fait, 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 show ya Masterland ni show aya mazi minsi myinshi yiteguriye abana beza ba bro baberewe sana
nawe ni beje Masterland ndiko fresh
Masterland ndiko vizuri so shaka rero dufata umwanya twinjire urabona security ni yose security niyo turayibona turacyari hanze nturengere ndani muri abingere ndani byifashe abantu rero baberewe ugishika ngaha barakubara kusanitizinga ndere imisanitize vuye
nene ni
sanitize vuye wewe
nene sinda ikuye ngaha
nene ubi jeje
sasa gene gane twandure corona
okay ariko gusa icyo nakunze nuko urabona yuko ibintu byose ari fresh abatanze amasponsor yabo muntu mingi bari hagiye bari kwaratanga ibinyobwa wi none winjiye ndira kwanza winjiye ni ngombwa yuko ugura ikinyobwa cyangwa bimeze gute
so je navyo nzwe na binyobwa tugura twebwe
ariko uko biri kose reka icyo nari ko ndakwereka ngaha nyereka hariya gato iyi ni company itwa Bejeko aba bantu uko mubabona ndabona bafite amamateriel akomakomeye nimwe mu nyubako wanashima zikomeye cyane dufite ngaha mu Burundi bobo icyo bajejwe cyangwa bimwe mu byo bajejwe juma ngwino gato shaka ndabereka abantu ikintu kiri ngaha Bejeko aba bantu mubona bitwa Bejeko Bejeko juma shaka abantu barabe Bejeko neza iri Bejeko rero ni company ijejwe ku ama production ku produce ibintu bitandukanye bari ngaha rero no musi kugira bashikire Masterland aba bantu bafite materiel menshi cyane bashobora ku streaming ibintu live uko biri kose ndibaza ko beje ko baragira live ntaramenya aho iri kiracha sinzi kuri kiracha Facebook sinzi iri kiracha on YouTube abantu rero kumbere batabizi inimwe miterambere twari dukene cyane cyane twari dunyotewe cyane mu Burundi abantu rero beje ko umuduga ngene mubona sinzi ko mwawe ingo ndagwire Starboy ngo ndagwire uyu muduga uramaze kubona imiduga ya Jackie Chan
imwe wasangira imwe amarestora
uyu muduga urimo ibintu byose wibaza yuko bikenewe bya production harimo ama crampla harimo ama drone harimo ibiki iniyo bita bejeko
soon natu biturabi abafana ko vuba barabiduha ibi baduhana ni modoka
okay urabona iyi ni bejeko raba hari ya hejuru urabona bari drone yabo iri hejuru bari kubara kwita cyitubiza ko bari live uko biri gose batari live antu ko umwana n'umwana turaza kubona resultant nziza cyane nabantu bafite materials zikomeye cyane warashima mu Burundi warashima bafite ibintu byose byikwije so mukanya ndaza kubereka ababijejwe cyangwa ababiserukiye indani kugira twinjire indani kugira murabe ngene ibintu byose bimeze kabisa urabona rero yuko ibintu bitaruko turabereka yuko ibintu byose ari aramavuta dusavye muduha kayira murabona yuko ibintu bisa neza cyane Masterland yipanze ku rugero rwiza cyane ikindi giteramo kitaraboneka hano iwacu mu Burundi urabona yuko yagerageje kwipanga neza ku rugero yaho ibintu byose biriko biraba fresh VIP VVIP ziteguwe neza cyane Juma Jusari Juma Juxuri Okay, nice. Urabona abantu bicaye neza cyane, abantu bize neza cyane. Nashaka ndabibereke yuko ibintu byose ari fresh, ni bon, meze neza. Beje ko ndabona n'amakampuni atandukanye ari teguye neza cyane. Hariho tapis rouge, tapis yiteka cyane. Juma urabona tapis rouge ariko kandi ugishika ngaha urabona yuko abantu batandukanye bamaze gushika raba ba Amir Pro aza yashika aba journaliste batandukanye baza bamaze gushika ugihariya urabona ko bamwe basani bamwe ba Master Music bamaze gushika urabona hariya abasani ba Master Music bamaze gushika mutsima lo comedy bamaze gushika abantu bose bamaze gushika so uno munsi ni ibintu byiza cyane ndamesha yuko uno munsi ari n'umunsi wa anniversaire ya ni anniversaire ya Masterland yagerageje kubitegura neza cyane ku rugero yaho uravye abantu bose baraberewe erekana kuri podium stage uravye ama kamera ndira ndabereke ijya kamera hari ya mubona ijya ni yaga urabona yuko nabonye bameze neza beje ko murabona nabonye bari panze neza cyane kugira berekane ibikorwa byose neza nkuko bikenewe urabona ba MC baraberewe cyane show ni gitangura rero ndamenyesha yuko mu kanya gato cyane ibintu byose bigira bibe ngaha neza cyane aho abantu bose bari panze neza cyane kuronka umuziki mwiza abakomedi bari ngaha kuri stage banyara ba MC babiri baze gufasha ino show kugenda neza cyane rero ndabasaba abakunzi ba Isaac TV yuko mugume ngaha live kabisa kugira twirabire igikorwa cha Masterland no musi kiza kugenda byose rero biza kugenda neza cyane reka tugende hariya gato Juma mguheraheza ndabereke ubuhinga bw'ivyuma bwa Bejeko welcome shaka ndabereke ikintu cyitwa Bejeko mushobora kuba muko murabona ama live ariko arahaca ariko nimutahure neza ibyo ari byo uhagaze ngaho urambona bwana Sherif ari live kabisa urabona hajya niho ari staff yose ya live ya Bejeko hariho kamera ekra ibereka ama kamera yose ku mwanya Juma Jux ndasavye werekane neza ibi ni ibintu warashima mu Burundi tutari tumenyereye ni ubuhinga bugezweho cyane u Burundi tutari tumenyereye Juma erekana neza ndagusavye production urabona neza yuko ba Sherif ini staff yose urabona ko Masterland yiteguye bikwiye Juma shika hariya neza werekane staff neza yaba ariko bara streaming streaminga live ya Bejeko. Urabona yuko staff ihagaze neza cyane. So iki ni kintu gikomeye cyane Masterland yahisemo gukora uno munsi kuko ni show novuga yuko iza kuba itoroshe. Icyo ndagusaba rero ndazi yuko unyotewe cyane aho uri gushaka kumenya Isaac TV uno munsi haza kubiki. Juma erekana neza igya ekra, erekana neza igya ekra. Kugira babone ama kamera ingene yipanze. So nice. Urabona drone abarimo afise ama drone hariya abafise ibiki byose bipanze neza cyane. So haza kuba icyo nibagiye nuko haza kuba live band cyangwa live band live music. Erekana hariya ama instrument yose ahagaze neza cyane. Hariyo red carpet nziza. By the way hariyo red carpet nziza cyane uravye abasani bose bari hajya nkuko twababwiye haza kuri abarinzi batandukanye shaka rinde bereke abarinzi baza kuririmba uno munsi Masterland nyene show niweza kuba ari hejuru Arnovich hariya Chinobi ariko kandi hariyo abasaba batandukanye hariyo kandi Alvin Smith hariyo inde hariyo Araflo hariyo n'abandi basaba batandukanye aba DJ tuti bagiye babandi ingo live band harimo Colly the Magic harimo abantu bakaze cyane. Okay uno munsi rero ni ibintu biza kuba bisa neza cyane raba hariya Colly the Magic ahagaze neza cyane urabona yuko ibintu byose bifresh. So ndagusaba rero erekana ino Juma nyerekana ndababwire bakuzi ba Isaac TV kuri uno mwanya rero ndababwire yuko kuvuga menshi siko kuyamara. Isaac TV iraza kwereka ibikorwa byose biza kubera ngaha ku mwanya muri Irijoro nyene ridasanzwe Irijoro ryo ku munsi wa gatanu itariki 24 na kane no munsi novuga yuko Masterland aza kuba yerekana ibikorwa bikomeye cyane uno munsi le 21 Masterland araza kwerekana rero ibikorwa bikomeye cyane rero reka turindire turabe ingene ibintu byose biza kugenda muri Isaac TV ndaza kubereka vyose haza kuba ama surprise menshi ama surprise atandukanye je nitwaza classic Juma Jukes behind the camera turindire turabe ni ibiki bigiye gukurikira inyuma y'ino presentation nagwiriye kino giteramo cha Masterland na team yiwe yose ama sponsor ni menshi cyane ahagizwe n'ibinyamakuru harimo kandi ama banki akomakomeye nka BBC Spidernet Bejiko Now Creative Master Music RFM ka Ingomaga RTNB harimo Akeza Jimbere Magazine eka n'abandi n'abandi benshi Radio Isanganiro Master Music ukwayo ugabo Rema TV n'abandi batandukanye. So Juma rindira turindire turabe ingine ibintu byose biza kugenda aba MC bari kubaragira ibintu byose bikomeye cyane reka turinde turabe ingine ibintu byose biza kugenda. Welcome and Isaac TV merci beaucoup rindira murabe ingine ibintu byose biza kugenda aba MC barabereye cyane ndaza kubayagisha mu kanya ekana band n'ama interview atandukanye aza kubashikira mu mwanya muto cyane. Welcome bye.